cyangwa mudenge yabaririye imitungo akaba ari cyo kimuzana hano
ariko ntugahora utekereza ibintu bibi
oh, ariko mama
Downloading applications zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu zacu TV.